Ha, nigi sam kese na san pie bi wo. Wi amwa se afa ntima pa fira wo, kura kane ke budin a, na manfo AC atwetwe na afi wo ye dapatwe no. Otumfo nyankompon basa yi adoma da roma, wa makro yi sebre ankan sha menemu de bia da. So, bibi ewrade ye na na, ebeneza obuabo, bibi ewrade dia ba bi druni. Ya na nyuni yanka bia nhyem, ampa, enkwani munko a. Tumini ahoden ni mo nyina efrewrade ampa afie mpimie nu ene edunson wi amwasi adehye a wonmo wiase man nyina akeka wono ho ebomu fa wi mhyen na afie okokosi Ghana eto aso akọ wi amwasi okoboa dia pomoden ho nhyehyeye agudie na afie niema pii ekọ so a ni nyina mu no wosan di agyanan abefo kwantempon de so kra wodi si ho no prenie so pani na kokohwe a esu bi nyansi wo man Ghana mu bebia efe enika ahomeka kra a jana a wote so anafe de wankasa wadwindwini nyina ate akwakoda ayadom ayenkwani mu ayenkoso okra emfiempimienu ene edu motwe wiamase ade hye omwa kwantu mu si debi wo mbeto aso apima ko wo anim de yehunu de eyemwa eyinhira eyadom efi wo so nyankompon chenkoa na aba wesu nti nana abuachi yadom okofo wiamase hene wose asoneni na ine nika ene akonododo ene nti wone nana hema ofuriwa amamfo omageka omwa bo sase papa sey s hamba biondia wontimi ntrase de biara da nana abuachi yadom okofo nana ofuriwa amamfo we amase hema wono se asempa die no kreni penisi etia enti ase me wontimi nyedi na wonka wano so ntumu da wesu nti nana okofo buachi yadom akeka no ho wose asem papa sey e ba agbona kroto no enya de obemma mpenifo owo mu no womo aso be siara da wesu nti wabo wura kruwura so ho otumfo si tuwa ba bio opem so ote kewi ene brewi abenwa so wa woso no ho amakuma se bro no adio sonso no emu ahemfo etitiru apabene ene aninti no bebre no anso ene de woni ba ba wo ba ni se e de na esa koso wo wi amase won transi de biara da obekeka wo ho na fi wa amase miso tumi edu aben mu na ben mu mpenimfo so akeka wo ho na fi wo de dom kese pa ena aba wie ambo adofo nom sɛde nsɛmpa yi esi gigie na ɛhyeta fa kuro ɛmiamia ɛne ewiase ma nyinaa no ɛyade ɛni kan yie paa ɛni ntɛ sɛde ɛka ne sɛ adawroma ɛyɛ ɛfie mpimienu ɛne edumotwi adom hene adawroma march ne da ɛtɔso aduonu ɛnson ɛkokosi april ne da ɛtɔso mienu no adagye ɛni ɛpɔso kra asɛbi hu ne adanse yɛtwa bi na ɛde yɛ adanse ɛtitiri oni anintina ɛmpanimfo yɛ tonsa afrɛ wɔ mu na ɔde wani wɔnyam ba ne deɛ ɛyɛ bebrebe yɛsi yɛdi adwene dɛ kyia yɛbɛhwɛ so fira wo nanso ma mempɛbrɛ na menka mu mmienu no mmiɛnsa bi mfa nkyerɛ wo na na ɛnkansa boadu ayɛ boafo ɔyɛ agrek nzema aman hene ɛnokorɛ nie ɔdi mu akotene kɛsekɛsekɛsekɛse wonim sɛ wiamo ase mpuntuo ɛda nakoma so na na subiri ansa na ɔyɛ wiamo ase hene ne de hyeɛ anaasɛ ɔno ne twetwa mutwa ne ba no no nana ɛna awo ahene ɛna ɔwo ahene nso ɛwo ahene ɛne hemaa nana nkansa boadu ayɛ boafo dani onyam ɛba Mr. Seta Nochi, we are must impunto dan a kuma swa che, wonu si dimu ako tene pa. Dr. Ose Kwame, one despite group of companies, woman yina swa di odom kesi yano e ba, ya na e nika na e fe, e fi mpinu e ni edunso, ya kwa ye, yira Ose Kwame despite, wonu wa suri jinae, na Ose Vwa, no ni eni ni ania hodo, e wonu wa nifi kesi emu, na fe, wode ni mfidi ya hodo, e tse Peace FM, UTV, Hello FM, any video who doing now so a come for Nisa Yida, any could we are saying, Doctor Ose Kwame, Doctor Kwame Che, and so any unit oil, woman in so a baby, Mr. Setman, and as I said, you do. Wano so so, if you dear by dream by a computer, would dim wako tenepa. Mr. Charles Nimako, ono so muni so obwa, u tu so edemaye, bra kwako ye janayeno. Unu nina di woman winyam, e baby, jinya mio, jinya me kayat. Wano so o baby din 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 din. Umu nina di womwa, e ba. Kofi, eni kofi, meka kofi ni kofi ya, na meka kofi cheyi, ena se, yura kofi, adade. Empe ni mfui, umu nina di womu, eni winyam, e baby. Asante mantam so afo wono so o di gridi ene wirede non so oba oni nyamfo simon o sei mensa wono no ye asante mantam so afo saa na nan kansa buadu aye boafo wono so ne an de hia wono na afi o ye afija sekre east mrahye badwani honorable mavis in kansa buadu adagye ni puso bibi yewrade ye na debi 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 ye shamanfo nyina nkra ne safe de munye chiridi na fe munye trede na munfa ni emra behwe fi se de eba we de eye edutwam kra we su ntie yimpa ye e de ama adofo mo akwantro mu so nyankompo ba se yadom won so a won mo korenta ban so na fe match ne de toso aduo nu so ekosi epu ne da etoso mienu no adagye eni puso abogafo yi ba wo mo de dwumto ene santene kwakwochia kurura na fe o ma kwa koma won ma kwa ba no wodi amane ye eno achi no wo mo de apomodin dwumadie ebetintim so ya hwehwe mugyam high blood pressure obi ane mugya ekosoro ya de bia ehye nutu ene data se dia fe twa mu no odi hu dwuma no obedi dwuma na fe watufo e de akwanche pipi so ama adisuanfo se be ya wo man mpuntuo ene nkoso ebetimi ayeyie se se de wo de asi wani so wo odi kwakwa ye no kra de ani ka na ye mruso e ngumasua etete ye bia anan se library ene no kwakosie na fe odi amakuru no na mobroni bi nso wote hone mframa e bo no we die die anya bia wo kwakoso bobo se bobo e na odi sua de anan se ntefre ebetete aguru so na nkotre ni nkura so se bi omo gya na ye bekura guo nso okwakosi abefo hyehye so nkokra e library na wote hone mframa e bo ho se pap 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 na no se kwada yit ho no mu sua de a ebe ye nhira ebe ye nkoso into otumfo se tu ababi opemso wose wobehwe na fe wonso aboa medom kese pa atimi aba amadwumadie atimi aye enkoso abusuafo we numachi no ye de ball bonso be hyehye so kwasi ara da itwato no ye North America fo ye ni Europe man no ye nyina ye de agudie kese pa ebe hyehye so sa na adofo no so wo enkraman mu ni wono mu kumase we amase ade hyehye mu chichiri ani benche ye nyina e baba behwe aboa amadwumadie atimi aye enkoso mpuntuo na yekan na yadofo omo ye nkurase ahodo atwa ye ho ahia ehene ene hene ebuanim amanase kokotie su ahia menchine funfure daban ma menhwe ose boafo na boabuja bepase ene miamia hodo nyina mu empampanini ena afi bedwoko obu nyina eba eda no ebeye niji ebeye homeka nsa bagafo ihye wo mujense na omo hye wo mpaboa omo bo omo t-shirt gusu na binim hye wo mukiki na binim so hye wo mche na body body kese kese tuntum tuntum tiatiatiatia na omo nyina de ahobrase wo bu odo kasa pa so mo jawo mo nwuma gu ho no ba be bo ma wi amuase mpuntuo atumi akose dia odofo entrance afi twa mu no adofo wo mantumi akọ no dodo na de wo mu sa hye wo mu anum efi wo mu sa manfo di fufuo ne bi no wi ba yira mpesie apem ani kontom na bo mu ko bi bia so na fi fufuo fufuo ne ma nyina e kọ so we die yesi ye kwa ye kọ no ogọ akapinchi nchachire wa alati awe mpampa fufuo abuna bunu edi aduane ene mpie ho o ebe ye nika adwumto asa ani mobemi wiamuase o wiamuase adom hina dawroma papa ye dawase wodi ye onya ngobi ponyi asase edi na african tete akirikiri wonim die besie so obi kan se ntibiri bi papa bi be free nazareth aba se nye ni pa kwai ni nyame akwai o di ewrade wodi aba bi du wiamuase ye kanfo o hye odi ani onyam onyam kopa se chibomofo oti prampro di mfefo mu akotene wiamuase no amye nya ani onyam se ye yo wiamuase o wiamuase se wo twentwen wo nase se wontumi ma mesro aban mu mpanifo bebre enso e baby sa ena etie sa nso ena eko ma me frema opare wono unim se we chief of staff no krenie npp aban no opani pass abre wono we oban no futufo ne kasafo wono so dinani onyam eba enipa pi na wo mobile se edi agre da chi a empanifo se ye behwe asuo frao odofo bra 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 na we die die adaje enipo so wiamase o wiamase adon na da woma wiamase wafa ne ntima pa efra